my soul longs an even face for you. My heart and my flesh cries out for the living God, for the living God. Incline your ears with trembling and tears, I'm yearning to the throne of grace to seek your face. I'm burning, longing for you. Da 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 da